bazamilu sohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula sonwabile siyathandana bazamilu sohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula